Something in the dun da dun. Dun ba da 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 dun. Dun ba da 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 da. Don't want to be for now. No, I believe in now.
Wah, 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 wah.